Saber 50, this is the Grootman Crew, delivered by yours truly, DJ Big Sky. Follow me at Big Sky SA. Wash your sata.
Oh, your boy, Usman. You are listening to DJ Pizka. Let's take it to the top. Where the keys are below. Okay, man, we keys the shit. Wash up that
yako yinthomela ngicela nombolo ngizokuthinta ngocingo ngibeke indaba yami noma ngivele ngicelela chithe kimizwa yami ngicela ube ngowami
ngiyeseka wangikholwa
sana sana
phela konke phela amandla wangenyusa wangiseka wangithanda
Yeka. 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 Yeka.
Yeah.
ngobindaba nenkulumo zangihlula thanda ukubhekeza mingithule ebethuna cela uke kwangishayise ngomoya nyangcula nyangcula hlambe ngiyakhula ngobindaba nenkulumo zangihlula thanda ukubhekeza mingithule ebethuna cela uke kwangishayise ngomoya nyangcula.
ngithatha ungibeke la ngiyakhona hayi onya wozami vele ungaze ungiphoce nami ngiyofeza elami bathi gijima ngane uthwala inhlanhla uveza iphupho lakho hayi bathi gijima ngane uhlale thembe khona idloze lakho
Hey, hold up. sisola,
sisola,
sisola. Kundulile konke kwazulu.
Angazi ngenze njani ngoba ngezono.
Follow me at Big Sky SA.